Ay. Asikisa tyango.
Funa ukuthi aphambane because sometimes kulento ye rap faneke umuntu umfundisi isifundo ukuze azocabanga kaningi ngelinye ilanga.
Why does it become emotional? Hey. How do you tell?
Hey. Angifuni ukuqamba manje. Ngibhlungu ngendlela angazi ba mina ngibhlungu ngendlela.
You don't break to no beef, London blind, you get to go stove. But Sasso Pumi, Yemen's not to chef for onion and choke. More beef and ammo, but exposed to get Kekel Gazoda.